ngihlangana nomunye umuntu namhlanje eThekwini ngiyamthatha ngimfaka la. Yabona ungaze uhlale la awazi lutho. Lapho iCaptain enuka iMr. Min into kashowcase ukuthi lapho uCeline Dion ukhalela phansi. Goodbye, sister, that's where. Ethoko ngiyeza mami.